Nyaka gie sani, ei pek adek man wawacho ka.
Yes.
Isiwuoyo wach mag gedo, ahinya nya majina na ahinya.
Yes.
E weche mag kelo kwe.
Yes.
Eno ni joma mine oyudo ratiro margi, ahinya weche mag mwandu.
Yes.
To mani wacho maduong' en weche mag lowo.
Yes.
Ere kaka chenro ma utayo sani
konyo weche
konyo ema.
Ing'eni PS joma kelo ga koko kata joma ng'among'e weche mag lowo e pinyni en chief gi assistant chief gi jaduong' gweng'. En ma en gi records mag lowo gi joma otho gi joma otimore nade. And kata nano kanyo wea sama nyo wantiere Migori cha eno kanyo uketo story mar lono. Nyiche PS owuoyo gi the ngao, the administration, the chief, assistant chief, kechingini DC gi DO gi, tiwi logi ga, DCC, ACC, gin jok ma nyalo serve ka mora mora. Koro manamo bedo, manamo yudeka en kanyo nemo nyange, but nga mongi history, mar lo, en chief, assistant chief. So nyo no si uwe kodi gi, ma saani, kanti, and no kawa Joshua Nyamuri, wakili, mane wakili matimo nwa weche mag, makwanyo weche mag mundite gi, wakili Joshua Nyamuri. Nyos giwa kinde moko sani wan gi kinde mang'eny moro wasemedo makonyowa to gitimo pro bono cases nyiso ni kadipo ni mama moro malo kanya gwandwa kacha to chief osetemo tanyuola kiti ng'e lweche lo tek chief ok nya yalo kende ke chief besa moro en part of anyuola koro jinene ka gimodo odonjore gi
odok ne ng'at machielo
koro wakelo mine wakelo wakili makonyo
yes.
mine gi to kiwa wakili gibe ke chinto wayudo ne ingeni court nyalo mano milo man ine gi document
yes
Kikira ni kile manawa kili machal nade. To lobe no siye mnesima ni kuwaru no siye mwene chude chude othowe kamano. Gima kote nyalo gima wakili nyalo time onge. So, kote wanyamurinyo biru wach moro kanya low kanya gini loto kasomu maber. To mawacho ni kidake lomoro, mwengo igini ya berio, mawuon gipoko o interrupti, to chude othoto biru, mwano koro kote nyalo yine daka, ndalo mani uchure ngema daka nubiyo mai. Mwano nyo wakonyo kuma moro ntie nyateke, ma moro nche kes no moro nche okonyo go moroni and podo bedo gi cases gi nikech onge case ma lich ma wan godo maduong' anya kamarlo so one who cases go kabisa kabisa and chief we koro wadani mondo konywa ke japano ni PS nyo se wuyo gi RC gi county commissioners kan ti wach moto gi konyo kech mago cases moko nego tupe bele PS mago cases maka chief oseloso to miyo watu wanyiso Joshua Nyamuri to tire court to watieko kaen minyalo kony kok manya kaen monyalo bedo piny bet wadhi gi family ni yawa min ngane kech ngene mon mangen chuo gi thoto weyo ringo dhi town to ka chi owadu kata chi wudo owadu kata chi ngat oyie dak dala gi nyithindo okumia mia lo dage moko nti modhi bedo piny to wuoyo gi the family because nti moko ma odwaro bedo wuoyo to onge gimoro matek and mane mwaka go line no and I believe ni mos wadhi konyo mon liet yes
nyaka gesani okay nyaka gesani